Hallelujah. Ikuza tena. Tuseme atukuze, atujaze na roho wake. Hallelujah. Yesu tunataka ukuzo wako. Inua mikono juu as you worship him.
Your Holy Spirit. Nijaze na upako wako.